Hey, Malon. Omanati ne. Ele re ka mpatela neng tshalta ka Malon.
A wena motlogolo a bodio ba go gwa baizana. Neng ka go patela galibiano. Botete go rauna le bank account.
Oh, na ke re jam pya gape.
A ke re wa bona. Botete ba go re wa nyaja. Neng ka o reka ka fetse ka o rekise ka half price. Ke re le Petrus motsepe ga mpona. O a lotsa.
Yeah, done. Ke fetse go bula bank account mo Time Bank. A re tobetsa o send.
What? A go gone. Kapilaso.
Yeah. Even the Time Bank in a send money option that lets you send money to a number for free ka lockdown. Account number ya ka shi, a ke le bone le sendane.
Hey motlogo nna o welela nnete a ke na chalet. A ke tsebe gore be ke na ganneng. Ga botsa Adiri Mzala ka motlogong yaka. You know ba di vibes fela.
Alright then. Tano stopela di biatje.
Hey!